mrahyebadwam na ene na 2021 budget eye aban oman yi yakɔ ho asika ho hyehyɛ ne ho sansam nyinaa no aban na majority leader no aso ene ye minister for parliamentary affairs honorable Kyei-Mensah-Bonsu ebe kenkan akyerɛ Ghana fo nyinaa amaye ho oman yi ye bɔbrɛ na ne enti yakɔba ne sɛ honorable Kyei-Mensah-Bonsu wo no ene ebe kenkan amaye ne sɛ eye oman yi ye foto samfo eye finance minister designate eye ken ofuriata wakɔ akɔkopie mu ewo US abrochi mu emu ekwa kɔhwɛ ne ho yare ya yɛkyerɛ sɛ ne ho edodɔ no ya yɛ bɔ ho da wuro kura ewo ha sɛ ekyerɛ mu na onya ema ma meduye enu nti watintim krata e de aba bepie mu wo mrahye bedwa mu na mso agina order 140 rule number 2 na afi 3 so yɛ sanye standing order ewo el parliament ho a e de ayi eye minister eye for parliamentary affairs honorable Kyei-Mensah-Bonsu sɛ wo megyina na namu na onkenkan ma no na enu na minister for information honorable Kwadwo Opon Kroma ekyerɛ mu sɛ saa budget wo ya yɛbɛ kenkan no ebe fa eye post covid 19 recovery program ho pa a chese ye ba behwe kwan ahodo e betimi afa so na aye covid 19 ye ba aye na aye hwe ape ho poma sibre wo my Ghana mu ye asese vaccination ye ba aye eye nkunimdie kakra eye abai no na ehu behia se ye de nhyehye ye begu fom na ye hwe kwan ye befa so wo my Ghana ye betimi afa ye ntoma pa afira ama de hye a wo mo Ghana mu no wo mo ho e betimi ahenhan wo mo kakra.